amazimba obutukuvu guwo kumanga emmeme yange ondaga makubo go sebo njigiriza empenda zo onunga minga mu mazima amakubo go kisacho
Oh,
Tosirika, tondeka, tondeka.